Nase balala mungi bisanga maka mungi ugubis Na mingu mtu safana nije
Nyumchupa umchugumis
Nase balala mungi bisanga maka mungi ugubis
Sikubingelele mbugeli sikwamgele kusiya Viva TV 1 Namhlanje ishite limhlophe MC Phulobas Animboni kepha niboni inyanga enkulu udokotela uDr. Gumede udokotela uNjongo esigodlweni esikhulu sakwaNjongo Dr. Njongo sikwamukele sikubingelele sawubona
Ngibonge mfuko amapholoba ukuthola lesikhathi ntambama sekushonelanga ngibabingelele bonke ababukeli besiya Viva 1 TV
Siyajabula kakhulu kuba kanye nawe ngalesi sikhathi shoota le video mbukeli lapho ngasekhaya inyanga esikuyo eka December kepha udokotela usinxenxele utsize esigodlweni sakhe sizoba ingxenye yeyibusiso ahlelelwe zona ukuhlelela nina njengabantu abahamba isigodlo sakhe kwaNjongo dokotela uthe uyasibiza kuDisemba kodwa usibize into yangoDisemba usibize into yangoJanuwari wathi kuthina kunebhodlela osuthe walakha cishe uqede inyanga ezisithupha ulididiyela ulokhu uvuka utshena ukuthi enza kanje ngenhloso ukuthi bonke abantu bebithole imisebenzi makushaya uJanuwari okunye uthe wakubalula off air uthe Leli bhodlela linezinto eziningi elizenzayo empilweni yomuntu especially lo othi yena ulokhu azama kungalungi. Igama lalo ubusuletha wasitshena wathi udayisa noma unikeza umuntu leli bhodlela ngabe isekhemesi umnikeze ngabe isesitolo thizeni la uzobe uwafake khona ngokusho kwakho. Funa ukuyichaze izwe umbukeli sisaqala manje singene ekuthenini sigxile ekuthenini wena uthi leli bhodlela lizolekelela kuphi nakuphi. Ukubalulela ukuthi lizotholakala emakhemesi lizobe lidayisa emakhemesi ahlukahlukene kodwa lizobe linesiqinisekiso sokuthi liphuma la kwaNjongo. Ndlela thile ozoyichaza kwividiyo elandelayo. Waphinde wakubalula futhi ukuthi lizobe litholakala endaweni yaseConopia. Waphinde wakubalula ukuthi lizobe litholakala khona la esigodlweni kaNjongo eNtuzuma kwa yiphi section le?
Kwa G.
Indawo entathu the uzozama amakhemesi waphinde wathi futhi kuzoba iseConopy wasuthi iseNtuzuma ezobe litholakala khona. Wathi igama lalo ungelengele indlela zimhlophe.
Impela
manje silande kabanzi ngalo ngelengele indlela zimhlophe uthi kusinabela nje ngawo.
Mapholoba uyabona makuthiwa ukukhuluma ngongelengele indlela zimhlophe mapholoba. Leli bhodlela mapholoba ungijulile ngalo mapholoba njengoba bekade mapholoba kuqala unyaka kufike isalukazi mapholoba ugogo ongizalayo uMatembe mapholoba. Wafika ukukhuluma nami ephushini wathi uyabona mzukulu ngifuna ukwakhele abantu into abazokubonga ngayo.
Wow.
Ukuze mapholoba bakwazi ukuthi mebahamba bayofesa njengoba kuzoqala kube uJanuwari wonke umuntu ubheke into eyaphambili nalo mapholoba othi kulonyaka esikuwo angizange ngibone kahle into zami nali bhodlela ungelengele undlela zimhlophe mapholoba engifuna limcacisele mapholoba ukuthi njengoba kuzoqala zethu 1 January ngifuna limthathe limbekephi Ungabe uyasebenza imali uyibona ukuthi ishonaphi uyafesa awuqashwa unebusiness onalo alihambi kahle nangu ngelengele undlela zimhlophe especially esizoqala mapholoba ngoJanuwari mapholoba
ngizwile dokotela ukuthi uthele libhodlela lizobe libiza kakhulu kodwa bonke abazoqala ukuza ngoJanuwari kuze kuyoshaya ilanga la ngomhla ka 30 January ngoba uthekiswa ngoFebruary lizobe lingasahleki namuntu indlela lizobe libiza ngayo leli bhodlela kodwa ngenyanga yokuqala wathi kune price thizeni nakhona ezobe incane kunale ezobe inkulu mhlawumbe usixoxele ukuthi kungani kuzofanele liphinde libize leli bhodlela
mapholoba uyabona ukwenza ngithi leli bhodlela mapholoba kumele libize mapholoba ngizocela ngokwakho mapholoba kube nabantu abawu 2 abazokhuluma mapholoba kuwe ukuthi baboneni ngalo mapholoba Batshela isizwe sonke ukuthi baboneni ngalo mapholoba ngoba ngilikhande mapholoba inyanga ezu 6 ngoJanuwari liyaphuma mapholoba umuntu ongawuthola umsebenzi umuntu ofesayo athi mina bangiqashe akeze la kwaNjongo azothola nangu ungelengele undlela zimhlophe mapholoba uyomvulela noma ngabe kuphamba namadlozi noma ngabe kunenkinga emndenini asuka kuwo nanokuthi mapholoba abantu angibakhuthazi njengoba baye emakhaya mapholoba bazobuya nenkinga emakhaya mapholoba
yes.
nali ibhodlela elizobaqaqela inkinga elizobaqondisela indlela zabo ukuze indlela zabo ziqonde mapholoba zibe emhlophe kuhle kwenhlabathi zolwandle
Mawukhuluma ngeyinkinga khona ozothebuyela emsebenzini usebuyelela kuyoxoshwa kuthiwa sekutholakala omunye khona ozothebuyela emsebenzini bemtshena ukuthi ngebe sakwazi ukumholela khona ozothebuyela emsebenzini efike khona enze imistake encane bese iyaxoshwa khona osekhaya kuyimanje kunomunye omphehlayo ombizayo enkambeni eyithile ukuthi akafonelwa abalungu bakhe bethi akangabesabuye. Kungenzeka yini leli bhodlela lingiqashulile nalo mangabe iziphi inkinga eseyiboshiwe ngami?
Maphola ba njengoba ngisho ngithi leli bhodlela ungelengele indlela zimhlophe maphola. Noma ngabe kunamafindi afasekile emndenini, umndeni wakho uyakufungela, umndeni wakho awufuni uphumelele. Woza kwanjongo uzothola nali ibhodlela ungelengele indlela zimhlophe emapholoba liyoqaqela inkinga kade zaboshwa emapholoba uphumelele emapholoba.
Ngikuzwe uthi dokotela kunabantu abasuke behleli ngiyazi nami endaweni ezifana nalike thiwa khona kuyaqashwa khona uthole ukuthi bahlele eduze kwegate bawu 70 noma bawu 40 balinde bazofesa la kumele kuphume umlungu ekhomba ethi wena nawe nawe ngabe imthelela kangelengele yini engenza kwenzeke njalo empilweni zabantu ukuthi ugcine ukhonjwa nje
phela emapholoba njongo ngisho mapholoba ngathi ngifuna kube nabantu abawuthuma mapholoba engizobheja ngabo mapholoba engifuna mapholoba batshele izwe batshele isizwe ngale ibhodlela ungelengele indlela zimhlophe mapholoba
lo isebenzayo ngalisebenzisa
mapholoba lo isebenzayo uma enomsebenzi mapholoba wezandla ayiphilisa ngawo mapholoba lo msebenzele mapholoba
Nezwela ke babukeli lapho ngasekhaya ngebhodlela elisha enelithukele enelithulelwa ke uDr Gumede uDr Njongo esikhodlweni esikhulu ke kwaNjongo athi liyaqala ngomhla ka 1 January lizobe likhona and lizobe lihamba ngamanana phansi kodwa kwashaya uFebruary 1 lizobe selidura kakhulu igama lalo ungelengele undlela zimhlophe thina sifuna ukuli order ngamandla dokotela sikuthindaphi
Mapholoba inamba engitholakala kuyo mapholoba ikhona mapholoba iyatholakala inamba ithi
079 080 080 4929 4929 asiphinde dokotela
079 079 080 080 4929
igama lebhodlela
ungelengele undlela zimhlophe
bayawuthola kwaNjongo bayawuthola eConopia bayawuthola futhi emakhemesi ahlukahlukene kodwa okwamanje uthi abantu abaqale kuphi khona
Mapholoba okwamanje abaqale esigodlweni mapholoba ngoba njengoba kuzo kube nenkinga laphana emakhemesi eThekwini mapholoba alikabikho khona kodwa mase ethi January Izoba sitholakala amapholoba. Econopia bazulithola amapholoba lelibhodlela amapholoba.
Shoot lesi specially mabe ngaphuthuma esigodlweni bazosithola.
Bayosithola amapholoba.
Emakhemesi lizobe libiza.
Loba libiza amapholoba, loba libiza amapholoba.
Okay, okay, okay. Enye into ke balekile ngiyafisa ukuthi udokotela sicacisele la ikuthenini. Uma ngikuma period ngiyawusebenzisa inongelengele indlela zimhlophe.
Amapholoba mangabe kuma period ungelengele zimhlophe amapholoba uzilele.
Mhm. Okay.
Uzile amapholoba.
Mhm.
Mapholoba baleli bhodlela ngijulile ngalo mapholoba. Umuntu ozolithatha mapholoba.
Ofuna umsebenzi ngempela.
Ofuna umsebenzi ngempela mapholoba. Uzobuyela kimi engitshela ukuthi Dr. Njongo ufika umkhulu wami engitshela ukuthi ngizoqasha endaweni ethile mapholoba.
Nganza kwethu ningaqala nibhalise lapha kwaNjongo nisho ukuthi hayi dokotela mina ngiyalanda kumhlakabani udokotela mina ngiyalanda kumhlakabani ngoba nami ngiyafisa ukukuhlambula ukuthi niyolithola nje leli bhodlela usekhona umngani wami osebalwa ngiqinisekise emva kokuthi ngimlethela wathi mapholoba awu wethu leya ndoda ngebhodlela layo manje into engididayo ukuthi kungani abantu banikeza ngomhlaka 1 ebese khona osumnikile wethu
mapholoba ungijumile
mm.
lo engimnikezile mapholoba engingisho ngegama
yes 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 ake sithi ke ingane zakwethu mhlambe uyadayisa mhlambe unestolo nespaza ngabe uyathunga ngabe uyanitha ngabe unedecorate uyadecorator noma ke une catering la kwaNjongo ilapho khona ongakwazi ukuthola khona ibhodlela lakho undlela zimhlophe bathi ke ungelengele undlela zimhlophe dokotela ke silandise manje ngitsebenzisa kanjani
Mapholoba leli bhodlela mangabe mapholoba ulisebenzisa awuqali uvelo lisebenzisa wena
okay
uqala uhlanjwe la kaGumede
okay
uhlambululwe umzimba amapholoba ngoba njengoba bekade sisema holidini kaDisember bekade sivakashile sisendaweni ezihlukahlukene zikhona amapholoba izinto ezukungcola kwegazi komzimba ophuma nazo amapholoba engithi umuntu mangabe engena lapha kwaNjongo efulele ibhodlela ungelengele undlela zimhlophe angiqale ngimgeze kuqala amapholoba usuke isinyama usuke ithunzi ngihlambulula umzimba ukuthi mangaqala unyaka ungelengele undlela zimhlophe licela naleli bhodlela amapholoba.
Hawu nezwela ke ngani zakwethu. Fana nodadewethu lo ngithi umngani wami ofike la izinto zakhe ziyashelela ngufakazi kuloko. Wena ke kufanele ukwenze kunye vo ukuthi uthintane nodokotela inombolo enathe wazisho eyifana naleya isho njengamanje.
Inombolo 079 080-4929.
Bazoyitholela ungelengele undlela zimhlophe
amapholoba.
Dokotela omkhulu asibonge, mhlawumbe ke singafisa ukunikeza isithuba elifishane udlulisa umyalezo kubantu nokubagqugquzela nje ukuthi leli bhodlela lingaze liphele ngoba yikho into engapheli, mhlawumbe mambalwa sasa.
Mapholoba engizokudlulisa kubabukeli besiyaviva 1 TV ngiyabathanda bonke. Njengoba siye emaholidini ngibafisela inhlanhla, ngibafisela uChristmas omuhle amapholoba, kodwa mangabe amapholoba kuqala unyaka amapholoba zithi 1 January abadlule kanjonga bathatha umphako wendlela amapholoba bahambe bayosebenza amapholoba. Ungagcini usukhala uthi mina njalo nje sokuqala unyaka amapholoba ngiyasebenza kodwa makufika uDisemba angiboni ithelo amapholoba.
Dokotela ulapha nabantu bayosomdabu waseNdiya phangwa izolo ngithema ngithushuka la ngafica umlungu namhlanje ngifica amandiya ngabe iyo yini imkhuba kangelengele undlela zimhlobo
mapholoba. Njengoba ngisho mapholoba ngithi ungelengele undlela zimhlobo mapholoba akukho la abangamthandi khona abangamfisi khona mapholoba. Umuntu akeze kuyokhuluma yena akuze ukukhuluma mina uyobe setshela wena mapholoba.
Ubabe kapho driver wamatekisi kuleli bhodlela
mapholoba phela mangabe udriver wetekisi iza lapha kwaNjongo uyomthola ungelengele undlela zimhlophe.
Kuzongisiza ngani mina
mapholoba? Kuyokusiza kakhulu mapholoba. Kuyokusiza entweni mapholoba ozifunayo. Yize noma ngabe udrive itekisi imali ingezi kuwo, kodwa mina umsebenzi wami kusuke ngiwenzile mapholoba.
Kungenzeka ngishaye amalodi amaningi ngikwazi ukushaya nesokisi.
Kungenzeka lokho mapholoba.
Dokotela siphethe ngokuthi sibonga kakhulu khulumisana nawe. Sasofika ke sibabone bukhoma mhlabe vuma ukuthi hayi bafucela ukuphumela ubala nje ngaleli ibhodlela ungelengele indlela zimhlophe.
Sibonge mapholoba.
Thank you.
Thank you baba.
Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki. Thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaChuno Driving Solution. Banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe iqolo neze. Kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaChuno Driving Solution adume ngemphumela emihle. Ungabathinta kule number 071 317 2196. Ngiyiphinde 071 317 2196.